E kore anō tātou e kite I a Tuta Ngarimu, e whawhai ana mo te hapore.
Te tangata nei a Tuta, ai e rā mumua ho tangakato gai, koina hoki tāna mumu, he taika, he puku mahi, ko ngā kaupapa I kawe e he tangata manaaki.
Te reo motuhake o te hapori I whawhai I ngā tini au pēhitanga, I tau ki ngā pokohiwi o ngā iwi whānui o te tairāwhiti.
Ahako o etahi ko Rāti ki tahataha, ko tā Tuta koina I whakaarahia te tahi kaupapa o te huarahi pai. Kaua ko te huarahi tika, no te mea koi te tangata I tēnei ao kāre o Nahara.
Me ki koinei, he rangatira a Tuta. Koi atonu te whakatīnanatanga o tērā kupu, ko te raranga I te tira tangata. I mua rāno, I nāia nei tonu, ka kaha a Tuta ki te mahi, wāna mahi, mo te hapori.
Ko te aukati toa hoko Waipiro, ko ngā raru me oranga tamariki, ko te whawhai ki tērā ngārara pī, ētahi o ana mahi.
Ka tūmeke wetahi I te mea he māpū māngaru tēnei e kōrero ana mo te aroha, engari ki te mōhio te tangata ki a Tuta, ka mōhio tonu ko tōna āhuatanga ko te manaaki, ko tōna aroha, e hare I te aroha ā kōrero noiho nei, engari ka whakatīnana hia I roto I wāna mahi maha mo te hapori.
Ko tono hāki, he kawe I e rā mahi. He kawe I e rā mahi, kia tino takahia rau atia ki raro, te ngāngara nei te pī. O tira, ko te tino pūtake o ana kaupapa he manaaki te tangata.
He ngarohanga nui tira, kua pōhara katoa te tai rāwhiti, I te ngarohanga atu a Tuta ki te pō. Mā wai ona hū e whaka ki, mā wai ana tapu wai e whai. Mā wāna tamariki, mā wāna mokopuna, mā wāna hoa, mā wāna whanaunga pēnei a wau nei. Mā te katoa o te hapori hei whakakī I te hū a te tangata kotahi.
He toa taua o te tai rāwhiti kua mū, hei a pōpō ki whareponga, tanu mea atu ai. Lydia Dalton-Reedy, Te Ao Mārama.